Ife akwezi buses timatokoza chifukwa cha ubwenzi wathu nthawi zonse. Tiketi ya basi kupita ku Lilongwe ndi Blantyre ndi 12,000 kwacha, ndipo kupita ku Mzuzu ndi 20,000 kwacha. Gulani tiketi masiku 5 asanathe ndi kulipira 10,500 kwacha. Kupita ku Lilongwe kapena ku Blantyre, ndipo kupita ku Mzuzu mudzalipira 17,000 kwacha. Mukagula tiketi yobwelera kupita ku Lilongwe kapena ku Blantyre mudzalipira 21,000 kwacha, ndipo ku Mzuzu mudzalipira 34,000 kwacha. Mukagula matiketi asanu miezi itatu iliyonse, tiketi ya number 6 idzakhala ya ulere. Ndi Crazy Buses, mumayenda mofuofu, motetezeka komanso mosunga nthawi. Mu Crazy Buses timakupatsani zokumwa ndi zokudya, intaneti ya ulere komanso entertainment. Mukonze kugula tiketi muli kunyumba pogwiritsa ntchito mo 626 mpamba, Ecobank, Airtel Money, NBS, tango imbani kapena WhatsApp pa 086 780 355. Komanso mukonze kutumiza katundu pa Crazy Courier, ndipo simudzakumudwa. Crazy Buses, miles of smiles to your destination.
Chawango, landani munu kuchokera kwa ifa bale anu kwanu kunyasalande. Moyo wathu uli bwino, ndipo sirudu dandaula kwenikweni, siri kudzakuda nzathunu kumeneko zikuyenderani bwanji. Zambiri monga mwa nthawi zonse zikuchitika, koma chachikulu ndichoti tikusuntha basa mwene. Mundilole ndivulire kachipeya basi zotsogola, basi zakweze. Sindiropa kumbutsa ena kuti kwathu kuno utuma ulendo pa basi osamachita moyeserera ayi. Kumakwera basi zokhaso zimene ukudzwa bunoloma kuti zikakufikitsa ulendowo. Basi zake ndiye ndizakhweze basi. Ukakwera timalima khalizi kuyenda ulendo wabwino. Kachakudya kabwino kumapatsidwa njira yonse. Komanso ulendo wa pa basi zakhweze suwawa mwene. Mmakhala wifi ya ulere njira yonse. Mota ayi wokonda za ma intaneti ndi zinzake. Palibyenso zokwera basi ina kumakhweze basi zibasi. Kwathu kuno madirama monga muja ndakwambirani muja ndiyesa akutha. Tayamba kusanduka kadziko kukonda ndale kwambiri, kadziko kamene zachitukuko sizitikhudza ife bola ndale basi. Mbuyo mwa anthu tinkanena kuti sitidya ndale ife, linali bodza lankunkhuniza. Pano ndale ndiye kudya kwathu nthawi zonse, ndife fukulomvetsa chisono chifukwa nthawi zonse timakhala tikupanga ndale. Tilibe nthawi yokhala pansi kugwira ntchito zina ndi zina zimene zikhoza kutipindulira chimwene. Tikangomaliza zisankho basi, malo moti ayi za ndale tapanga, zisankho zachitika, wopambana wapezeka, zaka zisanu zimene zitiyeni tsopano tiyambepo kukonza zinthu. Ayi ndithu kungomaliza zisankho, timayamba tsopano kukonzekera zisankho za ulendo winawo. Zisankho zobwera zaka zisanu zikubwerazo. Achimwene, panopaso mungakhupirire kuti tayambapo kukonzekera masankho a mchaka cha 2025. Masankho ena tinali nawo chaka chatha chomwechi. Tayamba kuchita timisonkhano tomakumana pansi-pansi kuti ndi tidzayenda bwanji pa nthawiyo, kodi ndiye maudindo adzayenda bwanji, malo moyang'ana kuti kodi tili pati, chinthuchi tithandizana bwanji kuchikonza kuti tichoke pamene tilipa ndipo tifike pena pake. Pano pa chimwene ndiye zayambika kale kutcherana ndale kufuna kulikhirana mu njenga. Tatiye ndipange izi alephera amenewa, ndipo 2025 tidzangodutsa poyera. kumachita kuligirira nthawi yoti ena akala kuitsekaye zinthu akangotero koma ndiye kuchita kuimba chiminingu kuno 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 ala kuitsa mowaona tinkadziwa ife zimene sizitabwino tinalakuitsa basi mwazona atumakosana pena pake mwina nthawi yakwana tikunena kusintha kaganizidwe amwene mmene timachitira zinthu zathu ndithu mpaka dzikoli lidzafika pa mathero tili pa malo amodzi modzi timakonda ndale kwa basi sikale limene makosana a alliance amatiuza kuti musankhe ife tachita mgwirizano tikufuna kuchita zinthu limodzi tikufuna nyasala ndi otukuka nyasala ndi okomera tonse tonse tidzayenda limodzi kuti tayambanso kubwerera kumwe kucha kungolowa amwene njaka chomwecho ena ayamba timipenira pansipasi ofunika tuchenjeraiti 2025 sikalikale tikonzeke basi kungolowa kumene koma anyamata awo simene akukhadzulira namo kutafunana wina akulowera uku wina sakulowera kwinako chaka choyambatu koma zayambika kale hayi ife mu 2025 tidzagwira ntchito ndi auje hayi koma bwanji auje aja tatumizani anthu akayankhule nawo mwauze tikufuna kugwira nawo ntchito amangwetu ntchito yanji kodi mesa munkati mukalowa chidwi chano chidzakhala chokonzaso zinthu ndiye mukonza nthawi zanji nakamba mukata apita ija kuti mu alliance anthu akukokera kosiyana ena momwemo kumayesa kuti tiye ndipange bwanji zinthu zimene tidalonjeza manyasa ena momwemo kumati tsopano zinthu zikayenda bwino kwambiri wina wake atchuka ndiye 2025 adzakhala ndi mulalo ena feza tisokonekera ndiyebe tiye ndidzikhala ngati tili nawo limodzi ife tikuyang'ana patsogolo ku alliance anthu akuyenda ndi zisenga kumbuyo amwene kumamwerulira ngati zenizeni ngati zonse zili bwino koma akudziwa pansi pa mtima kuti tiona gona mkuphe sali patali ali pafupi tithana basi zikutichedwetsa koma sitikupita chitsogolo tikukhalira kuchita ndale zikutopetsa amwene makosana kumtundako amakhala ngati sakudziwa chimene chikuchitika koma ayi ndithu akudziwa anyamata awo akumathamangathamanga kukumana ndi anthu kumatchera upo ndithu kuli bwina tigwetse chinthuchi aliyense aliphere nkhawa yathu ife anthu akumudzi ndiyoti izi zikhala ziuchitikabe mpaka nakalekale ngati sitisintha makamaka pano pamene lamulo lidasintha kuti munthu woyenera kukhala mtsogoleri akuyenera apeze mavoto oposatheka la mavoto onse izi zitanthauza kuti migwirizano idzikhalapo maulendo aliwonse ndiye pamene pali migwirizano malingaliro amakhala sosiyana anthu amakangana chifukwa awo amati akungodya okha sakutitemera enanso nkumati ayi akususa papakulu ife sakutiganizira kenaka wo. Timadzalankhula ngati ofoyira pena pake nanga sikuchikumbeni kuno kudzigombolera kutali obwandibwantasa amapazi adzipwepwe dzikang'a dzoti kuponda pa mchenga kuchita kukhala ngati munthu anachita kutenga pensulo mkujambula koma ndithu zimene tikulankhula pano amwene ndi zoona dyera likamanga nthenje nthawi zonse nkumafuna kuti ife tidyepo tikhala tikuzungulira malo amodzimodzi mpaka na chimatizo cha dziko ife sitikudya akudya ndi awo peno bwande timadzachita kaye kajenkha pang'ono kudya kodi kudya kwake amafuna adzidya bwanji koma tikonzade chinthuchi kapena nkhani ndi yokhutitsa mimba zathu basi tsano mukamakambirana zakudya mudzifunsana kuti kodi obwande akumudzi ndi akudya chani sizoonayi ujeni kunali birthday kuno chokabva ndikudziwa kufuna kundifunsa kuti kodi akwanisa dzaka dzingati ada zimene zotiye ndizisiya amwene osamakhala ndi mkamwa inu koma zimamveka kuti kaya ndi 81 kaya ndi ifeyo bwande tibe nazo ntchito kwenikweni nkhani za dzaka kwa zilumika zitatu tsopano dzaka dzakhala dzili pomwepomwepo tingozisiya amwene zikhoza kutidwalitsa moto timachita ngati osowera mpira akunyasalanda amwene chaka chino akuti ndi dzaka 21 chaka cha mawa ayi ndi dzaka 19 kodi dzaka zikuyenda bwanji amangwetu tayamba kubwerera malivesi its okay taona da akuvina ayi zili bwino amwene pena sotafika pomaganiza kuti komatu utsogoleriwu nkuthekadi umakalambitsa munthu mwamva inu ada akuchita kuoneka obereiwira bwino utsogoleri ngwachabe makamaka ukhala mtsogoleri wakadziko kamene anthu ake ngakuchikamwa ngati nyasalande njiletswa mwene anawapopera zibaluni ada ndiye kuna bwela nanti ndi wantu kudzavira nawo akamwire akawirere kungoti kwathu kuna tsogoleratu zamuliri kwa korona sakumapanga nawo amwene ah kuona nanti ndi umene unabwera kudzasangala befide ah malamulo kwathu kuna magwira tu waife anthu wambafe alolida obwante bwantasa mabwanawo ah alibe nazo atendi angosonkhanitsa anthu alipe kuma obwantasa ndanzawo akangopeze kapena pake kuti anika gulu eh nthawe moyo dzingwe atsogoleratu amapanga zosiyira ndi zimene zimalonjezedwa amwene ndiye ndi maseka ndina magetso angayo zitamveka kuti hayi wofunika munthu wankulu akapereke mbali yake pa nkhani yokhuza ndi ndalama za nkhani zimene zidabedwa mu dzina lawo ndi malita ndi anzake akufuna abwere ku nyanjako adzamve zinayenda bwanji nkhani inadzasintha tsopano hayi zosatheka kunja kuli koyona virus uku mukufuna kubwera mudzatani mudzatisire koyona virus ayi sizingatheki koma tsiku lokumbukira birthday tsiku lani zipata abwere ananga ndizasangalali nawo akamwire akamwire kriye
ata ine wano kuno kumuti ku Malawi abwande ngakunyasalande sungamvetse